twashimiye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakozi bacu, ikaze makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Aha muri Amerika, abanyagihugu 12 bagize umurwi wa sentare y'abanyagihugu jury bemeje ko Donald Trump yahoze ari president wa Amerika yagirwa n'ivyaha 34 vyose yagirizwa.
The 12 everyday jurors vowed to make a decision based on the evidence and the law.
Uyu ni Alvin Bragg, umushikiriza amanza wo muri leta ya New York. Muri make avuga ko abanyagihugu bashashe muri sentare yaciriye urubanza Trump baruciye neza ataguhengama.
This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt.
Uyu nawe ni Donald Trump yahoze ari president wa Amerika. Muri makati urubanza naciriwe n'urwango ndagonde na manyanga yigendera. Turaza kugaruka kuri no nkuru handi hato. Mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika wo mu buseruko, abanyagihugu mu gisagara ca Kanyabayonga kitari kure cane n'ica Koma muri Congo baraye barahunga abagwanyi ba M23 basigaje birometero bike ngo bagere muri ico gisagara. Navyo nyene twaye bateguriye idonido ni mu Kanyisasa. Reka duhere ku butungana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyagihugu 12 bagize umurwi wa sentare y'abanyagihugu jury iburanisha Donald Trump New York bemeje ko uwo yahoze atwara Amerika yagirwa n'ivyaha 34 vyose yari amaze iminsi ariko araburanako. Ivyaha 34 Donald Trump yariko aburanako bifise imizi ku madorari 130,000 yahaye umugore Akina Mareresi Biterasoni hazwi ku izina rya Stormy Daniels. Trump yavuze ko yaciriwe urwango ndagonde ashobora kuzopfungwa imyaka 4. No nkuru turaca twigaruka ko mu mpera zano makuru aho tuza kumvisha ica batandukanye babivuze ko. Twandaniriza makuru yacu muri Republika Demokarasiya Kongo. Abanyagihugu mu gisagara ca Kanyabayonga kitari kure cane n'ica Goma baraye barahunga. Itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP dukesha ino nkuru rivuga ko umwe mu bategetsi ba Kongo atashimye ko amazina yiwe atangazwa. Yaribwiye ko ku mugoroba wejo kuwa kane abarwanyi ba M23 bari basigaje ibirometero 5 gusa kugira ngo binjire muri ico gisagara. Uwo mutegetsi yagize ati ibintu bimeze nabi cane. Uwundi munyagihugu yavuganye na AFP nawe acaongera ko ati igisagara ca Kanyabayonga gihava gisigara kigaragara. Igisagara ca Kanyabayonga gifatwa nka kimwe mu bisagara bikomeye vyo mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ubundi burere bwiriwemwo intambara ejo kuwa kane ni Masisi no micungararo ya Sake. Amashyamwe aranira gateka kazi na muntu akemeza ko kuwa mbere abarwanyi ba M23 bari bayigaruriye igisagara kindi citwa Kiagala. Ababa muri ico gisagara nibo bace bahungira ku bwinshi mu gisagara ca Kanyabayonga gishobora kugwa mu minwe ya M23 umwanya n'umwanya. Tukiri ku mugabane wa Afrika, ibiharuro mfata kibanza bimaze kumenyekana mu vyavuye matora ya Afrika yepfo vyerekana ko umugambwe ANC umaze imyaka 30 ku butegetsi ufise amajwi ari munsi ya 50%. Ku bibanza 2023 vyo gutorera ko ibigera ku 6,600 nivyo vyonyene bimaze guheza guharura. Muri ivyo bibanza 6,600 ANC imaze kuharonkera amajwi agera kuri 43%. Umunyamabanga mukuru umugambwe ANC Nomvula Mokonyane yavuze ko atabwoba ibiharuro bafise kugera ino saha bibanyuze. Majambo yiwe yagize ati duhagaze neza cane. Benshi bari biteze ko hagera ino saha dufise amajwi ari hagati ya 36% na 40%. Turizera ko tuza kubandanya tugwiza amajwi. Bikaramuka bishitse umugambwe ANC nturonka amajwi akwiye bizoba ngombwa ko wikora ku yindi migambwe kugira ngo president Cyril Ramaphosa atoregwe manda ya kabiri. Bishitse iyo migambwe ntiboneke naho buzoba bubaye ubwa mbere umugambwe ANC utakaje ubutegetsi kuva mu 1994 aho ico gihugu casezerera intwaro ya karyamisha miryango. Muri rusangi amajwi amaze guharugwa ni 70% vy'abatoye bose. Umugwi ujeje gutunganya amatora muri Afrika y'Epfo ukavuga kwa zogera ku munsi wa mungu ibiharuro ntabanduka vyose vyamaze kumenyekana. Prezident wa Amerika yemereye Ukraine gukoresha ibirwanisho yayihaye mu kugaba ibitero mu bice bimwe bimwe by'Uburusiya. Imenyesha makuru mpuzamakungu bitandukanye bivuga ko umutegetsi wa Amerika yatanze no makuru ntashime ko amazina ye watangazwa, yavuze ko uruhusha Joe Biden yatanze rutomora ko ibirwanisho vya Amerika bizokoresherezwa gusa mu gisagara ca Kharkiv. Umutegetsi abandanya avuga ko uruhusha Amerika yahaye Ukraine rudasiguye ko yayemereye kurasisha Uburusiya ibisasu bishobora kurasa kugera ku birometero amajana tatu. Igisagara cha Kharkiv, Amerika yemeye ko Ukraine irungikamo ibisasu mu Rusiya kiri mu buseruko bwa Ukraine, kikaba kiza imbere mu vyo Rusiya bukunze kugabamwo ibitero, kigira ubwa kabiri mu bunini mu bisagara byose bigize Ukraine. Hari haheze igihe ibihugu vyo mu ishirahamwe ryo kwivunira umwasi hamwe OTAN bisaba Amerika guha uburenganzira Ukraine bwo gukoresha ibirwanisho yayihaye mu kugaba ibitero mu bice bimwe bimwe vyo Rusiya. Muvyintambara ya Israel na Hamas, ingabo za Israel zigaruriye umupaka wose uhuza intara ya Gaza n'igihugu cya Misiri, mu gihe kandi zikomeje ibitero muri ako karere kose. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Frederic Mundikije.
Mu kiganiro atanze kuri televiziyo, umuvugizi w'igisirikare cya Israel yavuze ko abasirikare ba Israel bigaruriye akarere kose ko ku rubibe rwonyine Gaza ihana na Israel. Yasiguye ko ako karere ariko umurwi Hamas utaramwitwe na Israeli wahora ucishamwo igwanisho uvanye hanze. Tukivuga kandi ku bitero vya Israeli bibandanya mu gisara ca Rafah, Misiri yateye akamu gasaba gufata ingingo ihutirwa yo kureka imfashanyo zigashika mu ntara ya Gaza atantambamye. Ako kamu katewe na prezida wa Misiri, prezida Abdel Fattah, yateye akamu kandi amakungu gasaba kwiyo ngwano mu ntara Gaza ihagarara uno nyene. Kujanye n'ifashanyo igenewe abanyagihugu bo muri Gaza, uyu munsi kwa kane prezida w'Ubushinwa Xi Jinping yatangaje ku igihugu ciwe catanze ifashanyo y'amadolari imiliyoni 69 igenewe intara ya Gaza, hamwe n'ifashanyo y'amadolari imiliyoni 3 igenewe gufasha impunzi z'abanyapalestina. Ni mu gihe umushikiranganji wa leta ya Amerika ajejwe ingendanire Antony Blinken ejo ku munsi wa gatatu yateye akamu leta ya Israeli kayisaba gutunganya mu buryo bwihutirwa umugambi w'inyuma y'ingwano.
Ijwi rya Amerika no makuru yose muheje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu Rwanda, Diane Rwigara yarayatanze kandidature yo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu nka kandida yigenga mu matora azwa mu kwezi kw'indwi kuno mwaka. Umenyesha makuru Eric Bagirubusa yari ku cicaro ca komisiyo y'igihugu y'amatora igihe Diane Rwigara yatangiye kandidature.
Umwari Diane Shima Rwigara yaje ku biro bya komisiyo y'igihugu y'amatora aherekejwe n'umugore umwe ndetse n'abagabo babiri.
Inyandiko y'umukandida yemeza ko ntabundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu yarafite.
Ntabwo bajyanisobanura neza nabaje gifuyo
ibyo uzabitugezaho.
Aha madamu Oda Gasinzi gukuriye komisiyo y'igihugu y'amatora yasabaga Diane Rwigara ibyangombwa bisabwa ku mukandida ushaka kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Ni umuhango udatinda ku bakandida bose. Nyuma yo gutanga ibisabwa, Diane Shima Rwigara yatubwiye ku mirongo migari ya programme politique ye kuri inshuro.
Ni byiza ko dufite inyubako nziza, imihanda myiza, isuku mu gihugu, ni byo gushimira kuko nabyo birakenewe, ariko kandi uko twubatse ibintu ni nako tugomba kubaka abantu nkuko nabivuze muri 2017. Rero programme politique yanjye iribanda kugira umunyarwanda wihagije mu biribwa, ufite aho aba, ushobora kohereza abana ku ishuri nta guhangayika kwinshi, umutekano w'igifu n'imibereho mbere y'ibibindi byose.
Ni ku nshuro ya kabiri Diane Shima Rwigara ashatse guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 komisiyo y'amatora ntiyamwemereye kwiyamamariza kuri uyu mwanya kuko yatangaje ko hari ibyo atari yujuje. Diane Shima Rwigara yavuze ko urugendo rwe mu matora asanga rutandukanye cyane n'urwanone.
Ngiranyije na 2017 gushakisha imikono byari bigoye kurusha ubu ngubu. Uyu mwaka ntabwo ubuyobozi bwigeze budutambamira cyane nka mbere. Ko baturetse tugashakisha imikono nubwo ibazo bitabuze aho bishira abantu bange bajya gusinyisha bakabafotora ibintu nk'ibyo ariko urebye ugereranyije hari itandukaniro kandi ryiza cyo navuga mu kwiyamamaza nizere ko kandidatire yange bazayemera kuko ibisabwa byose andabyujuje uretse ikiriya bavuze ibindi nabyo nzabizana muri iyi minsi abantu bansabye basabaga 600 na tanze 970 hafi igihumbi mfite ikizere ko kandidatire yange bazayemera ashobora kwiyamamaza kandi umuntu kwiyamamaza bikazagenda neza.
Mumboniye Diane Shima Rwigara asanga hari ibikwiye guhinduka cyane kubikora mu mugambi wo guhangana n'ikibazo cy'ubushomeri bwugarije abatari bake.
Uretse n'urubyiruko n'abantu muri rusange leta yacu yareka abantu bagakora kuko hari imbogamizi nyinshi ku muntu ushaka kwikorera yaba ari umuntu ukora ibintu biciriritse ibyo twita ko biciriritse yaba ari undi muntu uringaniye cyangwa uri hejuru hari ikibazo cyo kimbogamizi ku bantu bashaka kwikorera cyane cyane ugasanga nk'abanyamahanga baza gukora mu gihugu cyacu baraborohereza kurusha abanyarwanda icyo rero ni ikibazo ubundi abanyarwanda bagombye kugira priority ngo bakore mu bwisanzure.
Umwari Diane Shima Rwigara niwe mugore umwe rukumbi ugaragaye ashaka guhatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora aheruka mu 2017 ntiyahiriye Diane Shima Rwigara yashinjwe ibyaha birimo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano birangira yisanze muri gereza kuko komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko mu bamusinyiye hagaragayemo indangamuntu z'abapfuye. Diane Shima Rwigara akavuga ko ibyo byose bishingiye ku nyungu za politiki avuga ko mu gihe yasabwaga kugaragaza abantu 600 bamusinyiye yari yabakubye inshuro ebyiri kuri inshuro akavuga ko yasinyiwe n'abagera kuri 974 mu byangombwa komisiyo y'igihugu y'amatora yagaragaje ko akibura muri dosiye ye n'inyandiko y'umukandida igaragaza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu yari afite. Hari kandi icyemezo cya muganga gitangwa n'umuganga wemewe ibyo komisiyo y'igihugu y'amatora yamumenyesheje ko ashobora kubishaka mu gihe giteganywa n'amategeko mbere yo gutangaza urutonde rw'abemerewe kwiyamamaza. Kuri uyu munsi nibwo abifuza kuba abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu ndetse n'umwanya w'abashaka kuba abadepite barangiza gutanga ibyangombwa byabo. Abamaze gutanga kandidatire ku mwanya w'umukuru w'igihugu harimo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ku iturufu y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi, Depite Frank Habineza ku iturufu y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije. Mu bakandida wigenga hari Bwana Eliman Imanirareba, Bwana Thomas Habimana, Bwana Barafinda Sekikubo Freddy na ugarutse bwa kabiri kuko mu 2017 yaragaragaye ariko nyuma ribu iza kumujyana mu bitaro bivura indwara zo mu mutwe. Hari kandi Bwana Inusa Hakizimana, Bwana Philippe Mpayimana n'umwari Diane Shima Rwigara. Ehwagira ubusajwe rya Amerika ikigali.
Ijwi rya Amerika nari nabice ku masonga nkitangura amashirahamwe yigenga 19 akorera mu Burundi no mu karere ka Afrika y'ubuseruko ariyamiriza ingingo ya leta ya Tanzania yo kwirukana ku nguvu impunzi z'abarundi. Ibindi kuri no nkuru na Pierre Claver Nyonguru.
Ingingo ayo mashami 19 ashingira ko mu kugabisha igihugu cha Tanzania niyo kugara amakambi y'impunzi ya Ndota na Nyarugusu ari mu ntara ya Kigoma iri mu burengero bwa Tanzania. Izi kambi nini zibiri zirimo impunzi z'abarundi zirenga 110,000 mu ntango z'uyu mwaka. Umukuru w'igihugu cha Tanzania Samia Suluhu Hassan niwe yabitangaje mu ijambo ryiwe ashimangira ingingo yari yafashwe n'inama nyabutatu ihuza ico gihugu Uburundi hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi. Kuva ico gihe HCR ryarasohoye urwandiko rw'ingengabihe Ijwi ry'Amerika ryaronse rwerekana ko ayo makambi yose azokugagwa mu kwezi kw'icumi uyu mwaka. Kubwayo mashirahamwe yigenga igihugu cha Tanzania n'ishirahamwe HCR barafadikanije umugambi wo guhonyanga amasezerano y'i Geneve mu Busuwise yatewe ku mukono mu mwaka w'igihumbi 1951. Aya nayo akingira impunzi yose aho yahungiye agategeka ibihugu vyazakiriye kutazirukana ku nguvu. Zimwe mu mpunzi zaganiriye n'Ijwi rya Amerika zivuga ko zabuze ayo zikira nayo zimira kubera iyo ngingo ya Tanzania.
Inkurikizi ya mbere ni uko hari abantu bazova ngaha bagataha i Burundi bagashika bicwa dukoma induru n'ahantu tubayeho kubera tugowe yaba mu gihugu birari bikunda twogiye hasi muri paradizo n'ahantu mu ngora n'ahantu butari muda utorora atakintu na kimwe ushobora gukora utadandaza.
Kandi abenshi ibyatumye duhunga bitaratorerwa inyishu ni uko tubona ko ibihano bishobora kongerezwa n'uko kwezi kutarashika no kugara ibirasi by'amashuri bimwe bimwe amavuriro n'amasengero.
rashura kuturasa nkuko iki gihugu kimaze kubikora katari gake muribuka abanyarwanda ngene birukanye ku nguvu hariya za Kagera mu myaka yahera bakabarasa bakabagirira nabi muribuka imutabira 2012 impunzi ngene zarashwe zikirukanwa ku nguvu amakungaro rera rero bikakogwa akarere kicecekeye twagomba gusaba by'ukuri kutabagwa
Ibiro bijeje kumenyesha makuru mu gisata cha ASER kiraba karere ka Afrika y'ubuseruko ni hembe rya Afrika biri Nairobi muri Kenya byabwiye ijwi rya Amerika ko atako iryo shirahamwe ridakora ngo rikingire impunzi ivyo biro byatumenyesheje ko biheruka gushikiriza leta ya Tanzania amakenga y'impunzi kuri ico kibazo kubwa ASER leta ya Tanzania yarijeje iryo shirahamwe ko impunzi zizoguma zikingiwe ivyo biro bivuga ko ASER ryaganiriye n'umushikiranganji ajeje migenderanire wa Tanzania nawe akizeza ko atampunzi izo kwirukanwa ku nguvu ASER ritangaza kandi ko atamugambi rifise wo kwaka ubuhunzi abarundi bari muri Tanzania naho biruko ibiro bya ASER byirinze kugira ico bivuze ku rwandiko ijwi rya Amerika ryaronse werekana ko aya makambi azokugagwa mu mperazo y'umwaka yamara iyo mvugo ntihumuriza impunzi z'abarundi zivuga ko ibikogwa byo zihotera bitigeze bihagarara nayo mashirame yigenga arabishimangira Leo Paul Sharangabo atwara irivugira impunzi CBDH Vicar kuri mikro yijwe rya Amerika
ntituvyemera kubera ko ibikorwa byose byo guhohotera impunzi mu ntumbero yuko zotazikomoka byarabandanije ha ibikorwa by'ubwicanyi gufungirwa ubusa konona imirima yabo ko ibikorwa byose bikorwa cyo kwiteza imbere mu ntumbero yo gusahiriza mu bifungurwa by'ibica nk'ikizi basanze bahabwa nifatira abategetsi ba Tanzania n'abakozi ba ASER bamana ntabyo bariko baratera ubwo impunzi mu majambo bakoresha mu manama ko utabyohunguka byibonera ko cyangwa byongirwa nabi
abo baharaniye agateka kazi na muntu harimwo na kimpunzi baragabisha ko bazokwitura amasentare mpuzamakungu bitwarira Tanzania na ASER iyo ngingo yo kugara amakambi niyacigwa mu ngiro
Uyu munsi muri Tanzania harahungiyeyo abahoze ari abasirikare harahungiyeyo abagiye mu myerekano kandi abo bose leta y'u Burundi irabarondera abo bose leta y'u Burundi nagurutoke kugira ngo ibaronke umutekano wazo ushobora guhungabana ariko twebwe tubona ko iyo ngingo ari ya politiki kurusha umutekano mu nyungu za leta y'u Burundi igashyigikirwa na Tanzania hase nayo ikaba yinjiye mu iyo kadanse
ubwo ni byaramuka byanshi nyine ubutungane ni imwe mu nzira nyinshi dushobora gucamo
Mu mwaka uheze Komisiyo y'Ubumwe bwa Afrika ijejwe uburenganzira bwa kiremwamuntu yarandikiye igihugu cya Tanzania ikibwira ko agateka k'impunzi z'Abarundi kariko karahungabanywa mu makambi atandukanye Komisiyo y'Ubumwe bwa Afrika yadomye urutoke cyane cyane kuzitahukana ku nguvu izifungirwa ubusa n'izinyuruzwa zikaburirwa irengero iyo komisiyo yavuze ko icyo gihugu gishobora gushengezwa imbere y'amasentare mpuzamakungu kuva mu mwaka w'2017 Abarundi barenga 268 baramaze gutahuka ni mu gihe hase yerekana ko abarundi hafi 260 bakiri mu buhungiro mu bihugu bya Tanzania, Uganda, Ubuganda, Kongo na Kenya. Pye Clavier Nkuru ku bwijwi rya Amerika.
Abanyagihugu 12 bagize umurwi wa Sentare y'abanyagihugu jury iburanisha Donald Trump i New York bemeje ko yahoze atwara Amerika yagirwa n'ivyaha 34 vyose yaramaze iminsi ariko arabura nako Ivyaha 34 Donald Trump yahoze atwara Amerika ariko araburana ko bifise imizi ku madorari 130,000 yahaye umugore Akina Mareresi afatwa nka ibiterasoni azwi cyane ku izina rya Stormy Daniels Ayo mafaranga Trump yayatanze mu 2016 nk'igifuka munwa kugira ngo uwo mugore amire amabanga yose atandukanye yaramufitiye arimwe imibonano mpuzabitsina boba barakoranye ubutungane bufata ico gifuka munwa nka bimwe mu bikoresho Donald Trump yakoresheje kugira ngo ayovye amatora yamushikanye ku butegetsi Umushikiriza manza wo muri leta ya New York Alvin Bragg yishimiye uko urubanza rwarayiruciwe avuga ko abashashe muri go ataho bari bahengamiye
The 12 everyday jurors vowed to make a decision based on the evidence
Abacamanza 12 barahiriye gufata icyemezo bashingiye ku bimenyetso n'amategeko akaba ari byo byonyine bashingiraho mu bushishozi bwabo bageze ku mwanzuro bahuriyeho kandi udashidikanywaho ko uregwa Donald J. Trump ahamwe n'ibyaha 34 bigendanye n'inyandiko mpimbano mu by'ubucuruzi ku rwego rwa mbere yakoze agambiriye guhisha umugambi wo kuriganya amatora y'umwaka 2016. Nubwo uregwa ntawe bahuje mu mateka ya Amerika, uru rubanza n'umwanzuro w'uyu munsi twabyitwayemo nk'uko dusanzwe tubigenza no mu zindi manza zose ziza muri uru rukiko, dukurikiza ingingo n'amategeko kandi tubikora nta gutinya cyangwa gutonesha.
Donald Trump nawe amaze kumva ko yagiriwe n'ivyaha byose uko ari 34 yarabanye agasuzuguro abari bagize umurwi wamuburanishije asohotse acabwira amenyesha makuru bari hanze ku rubanza rwa rugwango ndagonde.
This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt.
Ibi nurukoza soni. Uru rubanza rwari rwuzuyemo amatiku yatewe n'umucamanza wari yeruswa. Urubanza nemera n'urubanza ruzacibwa n'abanyagihugu ku itariki ya 5 ukwezi kwa 11 umunsi wo gutora. Njewe ndumwere.
Donald Trump abaye uwa mbere mu bigeze kuba abaperezida ba Amerika bagiriwe n'ivyaha bihanishwa umunyororo. Ashobora kuzocakatirwa umunyororo w'imyaka 4 abishatse, ariko akaburana yunguruza. Yapfungwa canke atapfungwa ntibizomubuza yamara kuzokwiyamamaza mu matora ya president wa Amerika ategekanijwe mu kwezi kwa 11 uno mwaka. No mu gihe yoba yaramaze gukatirwa ariko agatsinda amatora, azo afise uburenganzira bwo gutwara Amerika yemye. Bamwe mu barepublikani basangiye umugambwe na Donald Trump bagize ico bavuga. Umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Mike Johnson yagize ati, uno munsi ni umunsi mubi cyane kandi uteye isoni mu mateka ya Amerika. Hagataho ibipimo vy'ikinyamakuru cy'Abongereza Reuters vyerekana ko ukwagirwa n'ivyaha vyose yariko aragirizwa bishobora gutuma atakaza amajwi y'abarepublikani n'abigenga bategekanya kuzomutora. Bitegekanijwe ko umucamanza John Marchand wo ku rwego rwa leta New York atangaza ibihano Trump yaciriwe igenekerezo rya 11 z'ukwezi kw'indwi uno mwaka. Ico gihe hazoba hasigaye iminsi 4 gusa ngo habe inama umugambwe wa Republikani bitegekanijwe ko uzotangarizamwo ku mugaragaro Donald Trump nka kandida wawo mu matora yo mu kwezi kwa 11. Mu kurindira ariko, Donald Trump w'imyaka 77 abandanya kwidegemvya. Ngahabwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, guverinoma yafatiye ibihano bamwe mu bayobozi ba Uganda ibagiriza ibiturire byo ku rwego rwo hejuru. Inkuru musomerwa na Thierry Ndayishimiye.
Umukuru w'inama nshingamateka yo mu gihugu cya Uganda Anita Monge ari mu bashyizwe kuri urwo rutonde rw'abafatiwe ibihano. Abandi barimo Mary Goretu Kitutu yahoze ari umushikiranganje ajeje ibibazo byo mu ntara ya Karamoja, Anyesi Nandutu nawe nyene yahoze ari umushikiranganje wa leta, hamwe n'umushikiranganje wa leta yarajeje ubutunzi Amose Rugolobi. Abo bose bagirizwa ibyaha bya ruswa n'isesagurwa ry'umutungo w'igihugu. N'isesagurwa ry'umutungo w'igihugu wari gufasha abo bayobora bahasanzwe n'ubukene. Itangazo ryashizweho umukono n'umuvugizi w'u ubushikiranganje Matimira rivuga ko bose uko ari bane bishimikije amabanga yabo akomeye muri leta mu gukora ibintu byatumye bahungukira mu gihe abanyagihugu bahakeneye. Uwundi mutegetsi ari kuri urwo rutonde ni Peter Elewuri yahoze ari cegera cy'umukuru w'intwara miheto za Uganda UPDF. Aregwa kubera koze ibyaha byo gonyanga agateka kazi na muntu. Muri ibyo byaha yagirizwa harimwo ubwicanyi bwakozwe n'ingabo yararongoye zica abantu batagira ico bazira. Abo bategetsi batanu bose muri iki gihe ntibarekuriwe kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko biri muri iyo ngingo y'ubushikiranganje bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire. Ibyongeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ingingo yo kudaha abandi bategetsi bo muri Uganda uburenganzira bwo kuronka visa yo kwinjira muri Amerika. Nabo nyene bagirizwa kuba barabangamiye inzira ya demokrasi hamwe no gukorera ikibaba nyagi gihugu ba Uganda bahurikiye mu migambwe itavuga rumwe na leta abaharanira agateka kazi na muntu hamwe n'abantu bari mu migwi ya ntawo nikora. Leta ya Amerika irashigikiye abayobozi ba Uganda bashyira imbere intwaro rusange ya demokrasi. Leta ikorera abanyagihugu kandi hana abantu bose bakora ibyaha bisunze ubutegetsi bafise. Ingingo yafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifise intumbero yo gushigikira no guhimiriza ubutegetsi bukorera ku mugaragaro kandi bushira imbere demokrasi muri Uganda bugwanya ruswa ku isi hose. Iyo ngingo iratera intege kandi ubutegetsi bukora ibishobotse byose kugira ngo abakora ibyaha muri Uganda.
Yageze ku mukino wa nyuma w'imikino ya Afrika ya Basketball League Africa nyuma yo kwitwara neza mu mikino ya kimwe cya kabiri. Umenyesha makuru ya Net Mugabo aratubwira ibindi.
Umukino ubanza wa kimwe cya kabiri wahuje Rivers Hoopers yo muri Nigeria na Al Ahly Benghazi yo muri Libya wari urimo guhangana gukomeye. Gusa Al Ahly yongera kugaragaza ko kuba yarasezereye Al Ahly yo mu Misiri bitari impanuka. Tubibutse ko yaje gutsinda uwo mukino nyuma y'uko iminota isanzwe irangiye amakipe yombanganya amanota 73-73. Hakitabazwa iminota 5 y'inyongera Al Ahly ikaza kuyitwaramo neza ari naho yaje gutsindira uwo mukino wa kimwe cya kabiri n'amanota 89-83 ya Rivers Hoopers. Ikipe yo muri Nigeria Rivers Hoopers yitabiriye irushanwa ku nshuro ya kabiri ndetse uyu mwaka ikaba yarashoboye kugera muri kimwe cya kabiri isezereye US Monastir yo muri Tunisia yegukanye igikombe ku nshuro ya mbere kiri rushanwa. Ku rundi ruhande umukino waberaga muri BK Arena wahuje Petro de Rwanda na Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo. Kuri uyu wa gatatu warangiye na nkuru. Warangiye amakipe yombi yerekanye imbaraga nyinshi gusuka ubona ko Petro de Rwanda inyotewe gutsinda. Nubwo Cape Town Tigers idafite amateka muri iri rushanwa itari yoroheye. Igihe giteganyijwe cyarangiye amakipe yombi anganya amanota 77-77. Byabaye ngombwa ko hitabazwa iminota 5 y'inyongera ari naho Petro de Rwanda yaje gutsinda umukino kuko yarushije Cape Town mu buryo bugaragarira amaso. Ifirimbi ya nyuma yumvikanye ari Petro de Rwanda ifite amanota 96-86 ya Cape Town Tigers. Semukelo Sele ufatiye runini Cape Town Tigers niyihanganiye abavuga ko ikipe yagize amahirwe yo kugera hano.
Ndababaye kuba tutarashoboye kugera ku mukino wa nyuma ariko ntewe ishema n'ikipe yanjye. Tuzitanga uko dushoboye tugerageze kugabanya amakosa kugira ngo turebe ko twakwegukana umwanya wa gatatu. Oya, ibyabaye byarabaye ariko tweretse buri wese ko dukwiye kuba turi hano. Ni nayo mpamvu twageze muri kimwe cya kabiri kirangiza.
Abanyarwanda bakurikiranye imikino bafite byinshi batangaje nyuma y'uko imikino ya kimwe cya kabiri irangiye muri BK Arena, ariko nanone bose bemeza ko kuba nta kipe y'u Rwanda yakinnye imikino ya nyuma byakomye mu nkokora ubwitabire bw'abafana.
Igaragara nyine mu ishusho y'uko basket yo muri Afurika imaze kuzamuka rwego ruri hejuru, rusange navuga ko ari imikino myiza. Hagaragayemo nyine ibibazo nyine urumva nimba twakiriye ikintu kikashikavamo hakiri kare urumva nyine bitugiraho ingaruka nyine nta n'ibyishimo biba bihari cyane hagomba no kugabanuka ubwitabire arahiri.
Umukino wagenze neza cyane ariko urabona ko harimo ubusumbane. Ikipe imwe yari ikomeye, Arahiri yari ikomeye yarushaga iriya urebye isa nkaho yiyubatse ifite n'abakinnyi bakomeye kurusha iriya ngenzi yayo. Sinawayikomye mu nkokora ariko byari kuba byiza cyane iyo waza kubona ikipe yo mu Rwanda urumva abafana bari kuba benshi ku kibuga ariko bacitse intege kubera ko ari iz'abanyamahanga zikina zonyine. Ariko ibyo ntacyo byahungabanyije cyane abakunda basket n'ubundi bagiyeyo. Amahirwe ni aya Arahiri.
Umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu uteganyijwe kuri uyu wa gatanu urahuza Rivers Hoopers na Cape Town Tigers. Kuri uyu wa gatandatu hateganyijwe umukino karundura ari nawo uwa nyuma uzahuza Al Ahly Benghazi yo muri Libya itana mu mitwe na Petro de Rwanda yo muri Angola.
Ijwi ry'Amerika ni no ngaha duce dusozera amakuru yacu ya kino gitondo. Reka ndabashimire ko mwaduteze abiri kuri mikoma ari kumwe na Diane Nininahazwe yakoze Nadia Taha yegeranije amajwi yacu. Twaduhagarikiwe na Etienne Karekezi. Twembi tubifurije umunsi mwiza.